ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Eden ryuguruye icese ishami muri komune ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke kuri wa 30 myandagaro 2023. Ivyo ikaba yabikoze mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abanywanyi wo muri iyo ntara.
Twiyumviriye kugurura ishami ya Eden Microfinance hano muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke kugira ngo abanyacibitoke nabo bashobore kuronka akaryo ko kwamura kubyiza byinshi biva muri Eden Microfinance. Eden Microfinance irashigikira bimwe biboneka imigambi y'iterambere iri mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi, mu gisata cy'ubudandaji, eka no mu bindi bisata bitandukanye, mu ntumbero yo guteza imbere umwenegihugu mu buryo bw'umwihariko no guteza imbere igihugu muri rusangi. Kandi abamaze gukorana na Eden Microfinance nta widoga.
Eden Microfinance ikaba ifite utwigoro n'uturusho isangije ugereranije n'ayandi mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, kuko yo yakira abayitura iminsi yose igize indwi kandi n'amasaha yisununuye ugereranije n'ayandi mabanki.
Tukaba twakira abanywanyi bacu iminsi yose isaha imwe n'igice za gatondo gushika isaha 12 z'umugoroba kandi iminsi yose. Abahora bajuragirika rero mu minsi y'akaruhuko imwe twita ama weekend, ni ukuvuga ku wa gatandatu no ku w'Imana canke ku yindi minsi bivanye n'uko amabanki canke amashyirahamwe yo kugurana n'abakorana yugurura TFD canke se ntiyugurure Eden Microfinance, icyo kibazo twaragisozereye. Mu bikorwa rero bitandukanye turangura harimo kubikira neza abene gihugu amafaranga yabo twisunze amateka n'amategeko duhabwa ni banki nkuru y'igihugu cacu, kubafasha kubikura ayo mafaranga yabo mu gihe bayakeneye naho nyene twisunze amategeko, gutanga ingurane ku banywanyi batwituye ku kavuna, kwigisha ababyifuza ibijanye no gutunganya imigambi hamwe no gukoresha neza amahera y'ingurane atangwa n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana n'ibindi byinshi.
Ibyiza si ibyo gusa, Eden Microfinance ikaba yanaterereye agacumu k'ubumwe mu kugabanya ubushomeri.
Ndaryohewe cyane kubona Eden Microfinance yaranyiyumviriye ikaba yarampaye akazi. Nararyohewe cyane, ndayishimira cyane, nkayisabira kandi kugira ibandanye itera imbere n'ahandi bazokugurura handi n'abandi abashomeri baze baronka akazi.
Muri ivyo birori byo kugurura icese ishami rya Eden Microfinance, ibanki nkuru y'igihugu ikaba yari yaserukiwe. Iyo ntumwa mu ijambo ryayo ikaba yakeje Eden Microfinance kuri iyo ntambwe iteye ica igira ko ibasaba kubandanya gukora bitsunze amategeko agenga amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe no kwigisha abenegihugu inyigisho zijyanye no kuziganya no kuguranana.
Tuboneyeho rero akajya gukeza ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana Eden Microfinance kuri iyi ntambwe riteye mu kwinjira icese ishami ryayo aha mu Rugombo. Tukaba twizigiye tutakekeranya ko ibikorwa byaryo bizofasha cyane mu iterambere rirama ry'igihugu. Tubandanye kandi dutera kamo ayandi mashyirahamwe yemerewe na banki nkuru y'igihugu kurangura ibikorwa bijyanye no kuziganya no kuguranana mu gutanga ingurane ntonto. Twongera duhimiriza n'ayandi mashyirahamwe yose ngo abandanye arangurira igikorwa cyo kwegereza ibikorwa akora abenegihugu aho baherereye hose mu gihugu mu ntumbero yo gufasha guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu hamwe no gufasha gushika kuri ya mbona kazoza igihugu cyacu cyihaye n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Aho kanya kandi nakajya kwiza kubatumira kubandanya mukora mwisunga amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyane cyane ajyanye n'imikorere y'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo ubutunzi bw'abenegihugu bubandanye gukingirwa uko bikwiye.
buramatari w'intara ya Cibitoke yari yateye iteka ivyo birori yasavye abenegihugu arongoye kwijukira umugenzo mwiza wo kuziganya no kuguranana biciye mu mashirahamwe abijejwe canke amabanki mu ntumbero yo guteza imbere imiryango yabo
badandaza bari nyiborozi bakozi ba leta eka mwese benegihugu muri hano turabahimiriza ngo mwijukire cyane gukorana n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe n'amabanki mu ntumbero yo kwiteza imbere maze mugateza imbere ikomine intara hamwe n'igihugu cyacu cyatwibarutse turabahimiriza kandi ngo mureke kubika amahera mu bimuga canke mu mibindi canke mutubati abandi mu migano kuko amahera abitse uko asubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bigatuma ibanki nkuru y'igihugu idashobora kwegenzura
iryo shirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Eden rikaba ryaboneyeho akaryo ko gusangira umunezero n'imiryango 120 y'abantu nikora bo muri iyo komune ya Rugombo.
Akira umuceri, akira umunyu, akira amasabune, mesura impuzu.